Nimbao,
nimbao, kwa galakwe.
Oyo e,
oyo e, yanjagala. E ava, mukuru ye. Oku fakurwange, kanyimbe.
Wanjaa